Ungalingi ufise impilo yomunye umuntu mfethu ngoba uzazi inkinga ehamba lapho zingakana. Sezumbone mamatheka uma zingaphakathi nja, uthole ukuthi hey inkinga zakhe enkulu nezakho. Ungabe ubhayizela impilo ngoba izokhila kawu, ungabe udidiswa imali yakhe nabe izofika yakho. Kuphela phusha mfana kithi na kanjani izoqola, ngofunda ngomandelini ohambo lude kululeko. Mina ngiyasiphantela, mina ngiyasiphantela, mina ngiyasiphushela, mina ngiyasiphushela. Anganeliseki, anganeliseki, sengiya phezulu uhamba luphelile. Sha, uhamba luphelile, uhamba luphelile. Uhamba luphelile.